Tihewa Mauriora. Te mea tū tahi mihi ana ke iwa, tēnā koe mō tō manaakitanga i a mātou. Te whare tūnei, te papaki waho, tēnā kaurua. Ki ngā mate, kua ngaro i te pō, moi mai rā, moi mai rā, moi mai rā. Oi, ngā iwi o te ao. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Ko Percy Mervyn Harding tēnei. And you are here with my family. We are the Harding whānau. Ko tēnei te mihi atu ki a koutou kato ngā iwi o te ao uri uri. He aha te mea nui o tēnei ao. Māku e iki atu. He tangata, he tangata, he tangata. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, no mai, hare mai. Tūtira mai ngā iwi, tātou, tātou e. Tūtira mai ngā iwi, tātou, tātou e. Taira, tātou, tātou e. Tātou, tātou. Pūra tī a ki a mau, hi a wehi.
Hi guys, thanks so much for watching this video.
We are so thankful for all the support we get, and we would love it if you would subscribe to the channel.